mbegu zake mimea imekuwa kubwa tayari kuvunwa na sasa aita wote wafanyi kazi shambani wachukue vifaa vyao
Before I be born on you.